times is stubborn last year, and Zakunil Begu is a stubbornness way in the day, stubbornness last year. Kwaba khona ukanga engikwenza okay ngathola uzodwa ngaganga nje lapho mara zange kube intetheni yaphela futhi akuse ukuthi like bengikhethela izinto ezenzakalayo kimi indlela like ngithini ongihlukumeza ngayo ngokusemoyeni yebo le nto ngithi uthi uyambamba umuntu wakhe angafuni ukuthi umbambe ungafuni
ukuzibona
ukuthi ngathi wena usangifile or kanjani kwenzakalani yebo le nto le
mawena thathi isinqumo sokuthi uhambe ngaphansi
azange yithi ngithethe isinqumo kuvele nje kwenzeke
yebo ngithi usithathile phela isinqumo hayi ukuthi kumele kwenzeke
ngoba naye lento le uyenzile ngihlukumezile lento
lomuntu wakhe
nolebo wakhe
mina kungqono ngikhulume efonini azange ngiphume outside
uwumuntu oyindoda nje
umuntu oyindoda
basela angithethanga last year mina ngithethe last year ngapha bengisebenza ngapha nginomntwana omncane ngapha ngigulela uma afanele ngibe emsebenzi ngenze konke bengisithola phi isikhathi sokuthi ngihambe Bengisola mama manga khona uhamba la empedeni ayiswane kimi
Sidla usikhuluma according ama conversation wakho no
everything was somebody else's fault and not yasanele
Induthando lami ulicedile ngitshela ulicedile akusiso akusafani nalela qala alisafani
umuntu nomthandela
ethangayo
umuntu nomthandela
ethangayo hayi ayikho leyo
why mina ngiyakubekezelela yonke le shit ngiyakubekezelela
mina ngiphumanga ngayo ngaphandle mfo and azange ngalala endlini mina zange
mina konke ngiyakubekezelela
wo mina fanele ngibeze ukuthi wena ulala endlini ubusy nabanye amantombazane ulala nabanye amantombazane mina azange ngikwenze lokho ngibezelele lokho
mhlawumbe ungangichazela ukuthi ubani lo
awuye lezoda bengimusho lo ongangizwana naye
ngithatha isikhathi esingakanani nizwana
hayi 3 months azange iphele fona
3 months.
Azange phela.
Zange ufike naye ka?
Hayi, ka zange ngifike naye.
Amazi umona?
Akamazi.
Okay. Mam, uyamazi lo muntu lo?
Cha, umazi.
Uye uzodwa. Amazi.
Amazi.
Kade kumngani wakhe lo. So ufuna ukushaya umoya.
Ha, mvela ujwayele ukuhamba ngisho. Ngijwayele ukuhlala nabantu nomntanami. Ngizayenzani? Akenze. Angeke
kuchaza ukuthi akanandaba nami. Ayiseke into ayifunayo, uchaza lokho yena.
Ses.
But.
Sekhona umshado lekhaya.
Usekhona mara ufana naqala. Wena uzowulwela.
Uzowulwela. Usathemba ukuthi ushade wrong but.
Mina ngicela ukuqhumisa inqondo yami nje kwesikhashana. Ngajoyo ngibhalele lesi show lena ukuthi ngishade wrong. Abatshela ngathi safuna ukuthi sicabange kahle, ngithethe i-break. Ukuthi uzongicacisela yena mhlawu ukuthi kahle hle simi kuphi. Ukuthi wonke umuntu azosizwa akuzwe nawe ucace nje ube straight. Nami ngazi ukuthi kwenzakalana. Ngoba since ngisabambele la gama letha muthi ngiphume kuya khombola. Ya. Usamile lo gama le. So ayikho mina nawe into esiyenzayo.
Ngikhulwe leze.
So isikhathi sana.
Nedinga yazi le 7 lapho. Because ngayiklinik eklinik bathi 5. Kodwa anginasho ngikhulu ukuthi 5.
Sagcina nini ngkonje?
June.
Mujune. So it's July, August, September, October, November, December, January manje.
According to Zodwa, Sanele only said that he is separated from Mosadi wa hae, basanile dipampiri, ho shota fela divorce decree. Now, Zodwa gets to find out hore hantle Awuto is still married.
Ukuthi as mangicabanga asizwani mina nayo noma sikhuluma sihlezi silo
wena no put la hlala nilo Sanele
yebo put
umzwile usisi uthini
hayi umzwile
athena indaba yakho akasayingeni
angiphikisane naye sicumuke sakhe so
uzoqhubeka kanjani
Ah, you're right.
Mntwana?
Angiyimlahla.